Okay, will happen. I'm trying to exercise. Pura uzo fna I inga so I ticket. So now I ticket. Ulfumen ngo kunga stressel ba ulfumen epi.
Ticket in ya bulen. No ticket in ya bulen. Ulfumen e ticket. Ama ticket mami. Ulfumen e kama tebes. Ateban tengela. Ba si vice kalosam. An tengela ama ticket mami.
Ba si vya pa kuri radio Graham's Town. Okay, now that you've managed to get ticket, in this business, in those things,
yes, in ye, in that in just thing. But one governor is taking a ride. Can ye slam the city lay? Nay, Benham Park, London, in her name.
Isn't this for now? Who's funnel for Uyo Baleka Goipi race?
To Baleka Two Oceans Marathon.
P. Cap. Is a banyini ke yona puti?
Is a banyi. Kikawa.
Ke foka April?
Foka April.
Okay. I sponsor is official unaso?
Aya naso.
Kuku wenza njani ukuba mawufumane izinto zakho zotraina ne uhlobo ophila ngalo?
Ndihamba ndicela. Ebantwini loo nto indala kwazi unikayo mna kwisport. Kuba ndithanda isport. Ndikwazi udekoreyitha ngokwam. Ndikwazi uba ndibe clean, ndibonakale njengembaleki. Be presentive.
Okay. Injongo yakho kanye iphupha lakho as umntu obalekayo ukuba mawubaleke AP race.
Injongo yami kubaleka iComplete.
Yindoni
marathon.
IComplete marathon. Ingaba zange uyibaleke iComplete marathon before?
Azange ndayibaleka.
Yindoni into yakuvimbela uba mawuba ungayibaleki iComplete marathon?
Kuba ndisithi ndifuna ukuentrisha. Ndizama uentrisha. Ndingabina mali itsho ivale iComrades ndingakhange ndiyifumane imali. So loo nto ndenzeka ndingafikeleli kwiimarathoni ezinje nje fana njengeComrades.
Ngeziphi ezinye ii-races ezinkulu oseke wazibaleka onozichazela ngazo?
Ndingathi zonke eziphantsi ke-Two Oceans zibalekile. Siyo ku-5, 10, 21 zonke ezinye zibalekile. I-Buffalo Marathon, PE City Marathon, the Herald in the Baleki, Bay to Bay is Baleki, and God is calling a pants way to Ocean as a Dibane.
Okay, so Ufunuti Ningo and Kuban to Balapa, Ihen and Abasa South Africa, Babukili video Yako.
Injomayam, Kokalam to Kalubane Abona in Trupe, Koyalapechi. Nam decent look for Queen. Kodwa Kuba, I want to bring a change. But I have to bring a change now. I need to take them long. Then this one can still back me. But if Bakwa's land, Abant,